Angela Pyra Salim Dion Sidina Pyra flying on my own Asetas Mega Pyra Kobisa Zuma Sense Mega Bashama Babine Ale Toba Ivabayo Okanye just before Gwethen Lansimi Ka 8 o'clock Nanjengoko Kembe Dictabisile Gestand Sama Pula Pula Kujale FM Dema Gaba Sasa Besi Patele Yena Pyra Mr. B Mr. Bongo Zango Gake Naku Sale Kona Ke Mwana Se
Mwana Nubula Po Sasa Sikomi
Kujani Jaji
Yesi Apila Unjani Nasis
Yeah, pile
kasi na apa? Bombs ama
bombs ana? Yes,
dad. Yes. Bomb zero. Bomb zaido. Bomb zaising. Bomb the ability.
Yo.
Bomb zai college. Bomb zai varas. Manukubulise msasi nabaphulaphuli benkonjane Comedy Radio sitsho namhlanje ke njengesiqhelo sithi I aspire to be inspired.
Yes.
To inspire the uninspired, to be inspired. Inspire me before I expire.
Yes.
Ndinqanela ukukhuthazwa, ikhuthazeke. Ndikhuthaza bangakhuthazekanga, bakhuthazeke.
Yes.
Ndikhuthaze msasazi phambi kobana ndibhange. Namhlanje msasa seqongeni siphethe ukukhuphiswano oluphakathi komhlonyane nengonyama.
Yes, can I say?
Umhlonyane nengonyama.
Yes, dad.
Asifundanga ndawo le topic.
Okay.
Siyakhile.
Okay.
Sizakhele.
Okay.
Sithetha nje msasa zihlabathi iAfrica, iSouth Africa ithe ngqwe ngumhlonyane.
Yes, dad.
Ubaluleke kakhulu ukuthiwa uphilisa okanye ungaphilisa i-coronavirus.
Yes, dad.
Hayi ke sithi untshu kuloo ndawo sisukela apho le nto sithi make sithethe ngomhlonyane nathi namhlanje. Okondazalwa ke bhomza senza ugqiba iminyaka engamashumi amahlanu. Okokumhlonyane mna ndawazi usisi ungumthogodi gqithi ekunyangeni izimpawu zomkhuhlane.
Okay.
Ayintshanga lento yomhlonyane olunge kangaka emnyangeni umkhuhlane.
Okay.
Kodwa intsha le yoba mawudume ngohlobo.
Okay.
Eva ke?
Yes, dad.
Uba ngoku bombs ungadibana nethole lengonyama. Hayi ndithintshontsho lengonyama ubanjiwe yalazinje iimpawu zalo ukulicacisa uba lilo eli ubungakudibane nalo indlela ongabaleka ngayo ungabalela uzophula ungathi uyongena epolice station okanye uzofika ungakusixelela into yobana andasinda usinde kwingonyama ibiza kubulala nditsho ilintshontsho la ingekabiyo noba yiyo ingonyama ngenxa yento yobana uzawube uzibalula uba usinde engozini akudingeki uba kude kube khona uMr. Vavi okanye iMadagascar eza kuxelela ubana yeyi le ngonyama lena iyingozi.
Yes, dad.
Uyayibona?
Yes, dad.
Kodwa umhlonyane ulunge unjalo kukudala walunga malunga neminyaka engamawaka amabini anamashumi amesibini about 2020 years oko umhlonyane waba good kokwamntu wakwaudumisa kokwamntu bengade agijima uxelela abanye ngolu hlobo kuthatheke nje into yobana makube yivavi moment okanye yiMadagascar moment okanye yi-coronavirus crisis okanye yi-COVID or COVID-19 disaster ukuze kuphushulwe umhlonyane ukuxelwe ethivini wonke umntu uyafohloza. Hayi nandela literally ndibabonile mna apha eFlagstaff abantu bahambe ematyholweni bade baphikisane kuthiwe ogudi ngowasekhaya uyawegqitha wasemlanjeni. Hayi ofumaneka emlanjeni uyawegqitha ofumaneka ehlathini yimithuni. Umhlonyane wangathi ikutsha ukulunga kwawo kanti ungakudala walunga. Umzekelo omhle ke lona ke bhomza wentlungu esinayo singabantu apha ebomini.
Yes, dad.
A painful pain that we go through every day.
Yes,
kuba sonke sadalwa saphelela.
Yes, dad.
Sanako konke ukulunga ngokwezakhono ngokwetalente nangako konke okungamaphupha esinako sinokwafezekisa.
Yes, dad.
Ide ithi loo nto leyo xa ingqinwa phaa kwincwadi yezibhalo kwincwadi kaGenesis chapter 1 verse 26 uyoma ku-30 kuthiwa wathi uYehova masenze umntu ngokomfanekiso wethu.
Yes,
uYehova ethetha yena nekhabhinethi yakhe
yes.
Engumoya oyingcwele nolizwi
yes.
Wathi ke lo mntu uyawufana nathi abe nobukhosi ezinhlandleni zolwandle nasezintakeni zezulu nasezintweni ezisithosini nasemhlabeni wonke nasezinambuzaneni zonke ezinambuzele emhlabeni. Athi verse 27, wamdala ke uThixo ngokomfanekiso wakhe, wamdala ngokomfanekiso kaThixo, wadala indoda nenkazana. Wabasikelela uThixo wathi kubo, qhamani nande, niwuzalise umhlaba, niweyise, nibe bubu, nibe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle, nasezitakeni zezulu, nasezintweni zonke eziphilileyo ezinambuzelayo emhlabeni. Wathi uThixo, uyabonani, ndininike yonke imifuno. Evelisa imbewu esemhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo ezemithi ezivelisa imbewu ulapho ke nomhlonyana. Yoba kukudla kuni. Wathi ke kugqibeleni, nezinto zonke eziphilileyo zomhlaba neentaka zonke zezulu nezinambuzane zonke ezisemhlabeni ezinemphefumulo ophilileyo, izinike yonke imifuno eluhlaza ukuba ibe kukudla. Kwatsho ke kwaba njalo. Kudalwa umntu apha nemifuno, kuyanikezelwa amandla apheleleyo. Saba nawo, unepower yakho bomza, ndinepower yam ngokushiyashiyana kwethu. Ithi ke yona ke ngoku imeko yalapha emhlabeni ibe namaxesha nendawo nabantu. Uba udibene na nabantu okanye nomntu orayithi ngexesha elirayithi endaweni erayithi. Ithi incwadi yemshumayeli phaa kuchapter 3 verse 1, zonke izinto zinamaxesha azo phantsi kwelanga. Xa uzibona usajongelwe phantsi mphulaphuli ngoku ngabantu, sulimale emphefumlweni kuba loo nto ayithethi ukuthi awunawo amandla. Xa umhlonyane ubungahoywanga for 2020 years, ibingathethi ukuthi umhlonyane awunampiliso, kodwa umhlonyane ubungananzelwe nto, ujongelwe phantsi. Uthatheke into yobana makubekho abantu abarayithi ngexesha elirayithi kwiindawo ezirayithi kuze uphakame. Phakama, phakama, wemhlonyane ixesha. Ixesha lifikile. Unako, uphelele, wadalwa, wazalwa, uphelele njengomhlonyane. Nanjengengonyama, ngoba nayo yadalwa, yaphelela. Ntona yane tamsanga lokwaziwa nakuthathatha yona into yobana inakubo ke ubungozi. Banjalo ke nathi bantu. Ixesha lokunyuka kwakho kalizufana nexesha lokunyuka kwam. Ngamnye kuthi unevavi moment okanye unemadagascar okanye une-coronavirus moment yakhe eza kufika ngexesha layo. Musukujonga ukunyuswa ngabantu ke futhi apha emhlabeni. Suthi ixesha lakho ulikhangela apha ebantwini uba abantu banyusa nini kanti. Zinyuse wena mphulaphula. Impumelelo yakho akekho umntu oyibambileyo ngaphandle kwakho. Kholelwa kuwe ukuba ufuna ukuba bakholele kuwe abantu. Quma njengengonyama sikuve. Gquma njengengonyama sikuve. Ingonyama izivakalisa ngobhodla kwayo noba inamazinyo. Ubeke yagquma nje kubaleka kubaleke nosana ngenxa yento babazi ubana yinto enamandla. Khawugqume sikuve. So ukhe wagquma phi wena waze wangananzwa. Njengoba ukhala nje uhlele ekoneni ucinga uba awufunwa okanye awuphumeleli okanye izinto azikuhambeli kakuhle. Musukuthula njengomhlonyana. Abona umhlonyana oko wazilulamela wathula wathi two. Kanti ingonyama yona izithethelela ngokugquma. Qonqoza uzovulelwa. Funa uzofumana. Khala uzawuthuthuzela. Olungakhaliyo kuthiwa ningasixhosa lufele embelekweni. Uzoyithola kanjani uhlele ekonini? Andithi watsho nomandosa, phakamisa isibane sakho osiphetheyo, musa ukusifaka phantsi kwetafile. Ixoxo nexoxo liyazigxumela, alikho eligxumelelini. Waze wazilibazisa umhlonyane bongokuthula. Kanti ugudi kangakumhlonyana. Andiwazi noba uyathintela noba uyanyanga, kodwa ndivile ndivapha emoyeni uba
umhlonyanaubasat
emhlonyaneni. Channel ne-channel ye-TV ungena kuFacebook ngumhlonyana, ungena kuYouTube ngumhlonyana, ungena kuTwitter ngumhlonyana, ungena kuWhatsApp ngumhlonyana, uhambe etrateni ugila nabantu bathe benze izifonyo zabo ngantoni ngomhlonyana. Apha ke njengoba ndithethe apha namhlanje ngoku, zange ndiyolandwa mna mbomza iMadagascar okanye ndiyolanda kuvavi njengoba ndithetha. Kwathatha ukuthi mna ndiphakame ndizonkqonkqoza apha enkonjane ye-community radio ndithi niyandazi baphathi balapha indlela endigudi ngayo ekukhuthazeni abantu. Bathi bona he ngathi uyayikhona endilingi kutsho ukuthi ndithi phakama unkqonkqoze uzovuleka umnyango. njengoba ndiva ndigoqoza apha kula maza ngoku
yes,
akuzange kuthiwe uphu Mr. B siva ngevumba engathi ugudi kula ndawa kuyo njengoko umhlonyane buzilula ne yagquma yaxela ingonyama ndazonqonqoza ndithi ke kuwe mpulaphula phakama necebo nalo uze ngaphambili uze ebantwini
yes.
Uzoyithola kanjani uhlele ekoneni ukuba ke omnyango uthe wangavuleki
yes.
Uze ungazenzakalisi
yes.
Kuba ukuba omnye umnyango uyavaleka
mm-hmm.
Ukhona omnye
ovulekayo yes.
Qha kuphela wena awukankqonkqozi komnyango oright
yes.
Awukadibani nomntu oright ngexesha yes. Eliright ithi ke incwadi yokuqala kaPetros chapter 5 verse 6 ithi zithobeni ngaphansi kwesandla sikaYehova uya kuniphakamisa ngexesha elifanelekileyo xa ke mntana sekhaya boni uba ubangankqonkqoza ngapha ziyakunetha ubangankqonkqoza ngapha iminyango ubethwa ngayo sunikezela kodwa nje wena khangela imbange nomgqibelelo wakho lo waku Genesis 1 verse 26 ebekudale wakunika onke amandla okulawula ndirhalela umpulapula ngathi angaziphinda ngala vesi ingakumbi uverse 26 onke amandla okulawula wanikwa amandla kuthiwa ke ngesingesi yi-domination so we've got we all have that dominance. We've got the power.
Yes.
Sinamandla.
Yes.
Siphelele. We are empowered. The only time eshotayo lixesha lokukhuphuka komuntu ngamnye ngamnye kuba alizufana. Kuba asizukhuphuka nakwindawo ezifanayo. Keep on pushing.
Yes.
Keep on pushing.
Yes.
Keep on pushing. Push until something happens.
Yes.
P-U-S-H. Push.
Yes.
Push until something happens. Your time will come. Like umhlonyane moment ngoku ukhala abantu la uthi la kufika ixesha lakho lokuphushuluka kwakho iyakufika iMadagascar moment yakho iyakufika iVavi moment yakho iyakufika iCoronavirus moment yakho awukhala abantu ayililolonke ke ixesha lecrisis elizisa ingxaki ukonakala kwenye iba kukulunga kwenye umhlonyane nengonyama zohluke ngobana zonke zinamandla kodwa amandla kaveli ngexesha elifanayo ngaduma permanently wena into yobana usisikhokho kodwa kuthathe nje mina iyuribenye uba ihlabathi nam lindazi njengomhlonyane ingathethi ukuthi ndandike ndaqale ndaweek ndandike ndaqale ndangabinanto yakwenza ndangaqale ndangabinatalente koko zonke izinto zinamaxesha azo kwiindawo zazo nabantu bazo
irhaba
I aspire to be inspired to inspire the uninspired to be inspired inspire me before I expire.
Wow! 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 It goes to calculus, I'm going to calculus.